Kawika e, ka heke a o nā pua e. Ea, 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 ea. Eia no kawika ea, o ka heke a o nā pua. Eia no kawika ea, o ka heke a o nā pua. Kauila maka hikine, malamalama Hawai'i. Ea, 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 ea. Kauila maka hikina, ea, malamalama Hawai'i. E kalo no Pelekane he he, ho olo heke kuini o Palani e e. Nawa e e kapua inuna e e, no Kapa'akea he makua e e. Ea, 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 ea. Nawa e kapua iluna ea, no Kapa'akea he makua. Haina ia mai ka puana e he, o ka lani kawika he noa la. Ea, 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 ea. Haina mai ka puana ea, ka lani kawika he noa. Haina mai ka pu.